So this is a mantra of light.
Oh, Majimbala Alamani Tayao. Chano makaboda lamani ano majimbala alamani chayao
alamani chayao.
Ula bonya pero chano makaboda lamani ano majimbala alamani chayao.
Thank you.
Thank you. 온 달에 두 달에 둘의 소하
So high.